Hallelujah, praise the Lord. In Shanka, a radima, when you're a TM, don't you? Na, my brother, come and say, I'm not when you're coupon. A radin shamo, not on your muscle. A radin yum ye. It's answer my say, mumre, a debaher me, radia qua, someone me dear brimwinty, a radin and coupons or so yumre, and one my brabo. Na dumu ensande nti wo Yesu di mu onyandofo me kasa ewo Accra studio na ogura wo chimchime fidie re fere na na yawo onna ne dumadie no hyane nsa na me ameka se so fere Reverend Daniel Asaresiema a me ye Baptist sofo me jiremu ma me sofo panyi Apostle Dr. Samson Ajay Kwatin. And then, my bum chain, your bonnet console, never soon dream or doom any young couple on someone, a yen yen down. Bible said, young couple on some, a man yansa, or say a son of my cause your phone in yansa. Nelson and a Christopher more Ghana, and I say what Ghana, a quadrunty. Young King Kant Ronald, a quadrunty. Ya be ya sum, hampona ye tiensome. Enti asem no se boni o se papa o na ya fa na ye dinam edi enti na me kasa bible se nimidia a meman enim enti no wo bre nimidia a meman enim enti wo bre a christofo ena ye wo won twetwede esan se ye nimidia na ama asofo ni bi mo take advantage ena wɔmo ama yani efra ɛna yaso asisie enti o Kristo ni bi ɛwɔ Assemblies of God ɔwɔ Baptist ɔwɔ Pentecost ɔwɔ Methodist ɔwɔ Anglican ɔwɔ enso Roman Catholic ɔwɔ ensoria wɔmo fititete ɛde nkyerɛkyerɛ atete wɔn na ɛnɛ asɔfo bi Edin chere bia enni bible mu na nso mafo so ya hye bible mu na me ka nsori ambo odin ni nya nsori a me bubo enko na nsori a wo bebre a nkyerekyere wo mu enso emu nipa efira sori nu mu na okoba bi sa okobompa ye na da bia ya na metaka asasa wo yo Kristo ni na wo jidie kakra e de sumo nyankopon a wo dan a wo mu mpo no sa wo bom pa ya nya me betie o nanso esan se yenge ye hunni ene bible a e wasan ke nipa nya mrekenkan obi wo ho ye doctor wo ye professor wo bo ni masters wo ye ni first degree empo wo wi secondary school a e wasan ko kenkan bible ti ase ye na wo kwa sorry ako sun wo nyakopon omo ne nam na asofo no bi aye omo ho adifo se omo na nyakopon aka bibi a kire won na wo tumfuturo egusafo yani ke sei ye nyina ye nim sa enchai na ye di Easter a enche se Yesu Kristo awu da emfie empem mienu akini Kristo awukɔ me kayen sɛ Yesu de ne wuo no obewu ma yɛ bɔne na ne mogya no ɛna ɔde ɛkye wo yɛ ho ɛso na adifo no bebrebe wɔm sɛ Yesu mogya no ɛne so ɛda so wɔ hɔ nti wo ba yɛ tɔn Yesu mogya nipa ni bi agya to mu kɔtotɔ ebi mpo wɔn so wɔn tɔn Yesu mfo nyini na ebi akɔtotɔ ebi tɔn handkerchief ebi sɛ mpo wɔn yɛ mogya ne wɔn tɔn ne ma wɔde asɔ nsuo no mu ɛna wɔtɔn nsuo no obi sɛ wɔde mogya no kora asɔ ɔyero wɔde asɔ ɔyero no mu na amanfo gu so nti ɛnɛ amanno nti ɔyero ɛboɔ ayɛ den nipa ntimi ntɔ ahiafo ntimi ntɔ ni nyina ye no kra nipa asisi wo maso afiri ho na ene menkan bibi ewo mebusam Proverbs chapter 5 mekan verse 1 and 2 nko na me dia support us from mekan Proverbs chapter 5 verse 1 and 2 o se my son attend unto my wisdom and bow thy ear to my understanding and thou mayest regard directions discretion and that thy lips may keep knowledge mekan bio my son attend unto my wisdom and bow thy ear to my understanding that thou may regard discretion and that thy lips may keep knowledge what the bible tree more is simple was me ba ben mi nyansa na bra waso asema ntiasie nimdie na watimi ahunu de eye na wode wano aka menim de asem me kasa tre nipa mienu na so ba ko a wotwatro no na me dwele won me kasa no pa antimuntie me asofo a mba na nyame edi mo ba na adwuma no because bible say adwuma no so na adwuma yefo no susa enti ye mo mpae na adwuma yefo bebre ye meka adwuma no ho enti ye gusu bo mpae say nyame fa adwuma yefo mra na so adwuma yefo no bebrebe eye sikanti na mo ba bebrebe en mo nyam ti mo ba bebrebe mo bepa edin enti na mo ba ya na ebinum sa asori ya yekode ya nto collection obi wo ho be pedin opese ye bunu kura che Jesus Christ enti ni nyuma die ni nyina mu no obebo Yesu din die na nso wa ye center of attraction na madam fubi ene kan ye medikin ba ko e fra ne dikin Andrews Dapo wo se sa wunya akonya ebegira puppet na wa ma nipa na etie wo no anhunu Yesu na oma ante Yesu asem a wa ma gina hokra nkeye na friso ka asem no adi mitri mu dem pa odofo osofo a wutie me busa ho se wujuma di no wa asem a wo ka no eya urade na bia ma ana se se be ya nipa no beje watum enti deceiving message ena wo di e mamamfo a Yesu moja ehun Yesu moja ehwiegu wa kavera sendia se da da no ene entimi nya adwuma ne mom wo Yesu moja wo ton no ene ye powerful enti ye kwa na se ye ba sanso na ma samu me kan me kasa kire ekuyam to so mienu minionu ma kristofo nya me ma mo songo ma urade na mo somo hu hia me me ya urade akoa sa manka no kona nkyere wa menwie sa de paul kan ye no me pese wo ti ase se wo hia nim dia e wo nyame asem ne mo nye yesu mo gya na wo hia wo hia yesu mo gya nja be hwie gu da 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 aye adwuma na wie da 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 akase wo be odi gidie e betu ho na mo na se gidie no betimi aba mu a wo hia nim dia wo hia the word nyankopon asem enti ben asafo a osua nyankopon asem hwa ma menka asem bi kire o se osofo gina wani mu kasa don hwere ba ko simel biasa don hwere mienu ni a kire a wuti musa me kwashin o de woka ni nyina se obo o sa ampa o wuti mi musa me kwashin o musa osofo ni bi ho so a o kasa kura so a onyi kutashin e wona asem a woka nso obeka sasa na wadi akwa wiye sa asofo no mo hwiyi na me dia quotation me dia ma wonne ani Proverbs chapter 5 verse 1 and 2 no wose me ba ben mi nyansa ben nyankopon nyansa na bre waso ase wose ba da ye to my understanding bre waso ase emi nyankopon chirechire enti mo ma yenko asori a enchirechire wo mu na ye nti nyame asem ase na anamobia ye tu no ye timi etu se sei ya maami bi so so asori a wo kasa se yesu moja ya tonto anase mo tonto no a mo kototo no enye na ese munye nimdie mi pese ye kotie maami kakra na mi di mase me ba wiye moma ya hwa ya maami prophetess a anase evangelist evangelist bia wo kasa fa yesu moja no
Ah, ana won sura nyame ana wonnim de won tia sia jidie ni ade a eni ho ne ade a hotoso jidie no no wo hun ade a nya jidie biem yesu kristo no ye onipa abante a wadi mfia dua sa miensa moja na nunu ni ntimu no no eno no etimi ye sika etia ye tri so ka ɛno na timi toye firi bronsam nsam ɛno na timi ma yɛ mfa ahodie ɛno na timi boye ho ban na obi de ade petin so ɛna yɛ kɔkɔ a wo nyankopɔ ama wo sika wa mo aho ɔde ne na me sɛ awere ho sɛ mo amo no mo kome nipa na mo kome awurade no wo kono a wo didi atam na wo kome nipa yɛ awade ade petin so ɛna yɛ kɔkɔ yɛ akoma ne ɛmframa na wo home na wo kono Why not the man? Ben Manua will come on in the different man. Musuna Mewate. Yes, Sumoja. Utonen ye ye. Yan tong. Utimen tong. Eye Gidia. Aya umujumedia suma sam cassia. Aya kununkronia. The treasure of heaven has been given to us. Swahimama dia subunyan kurupona and the dandy babetanse. Moja na yunu yano ho ma ta hosa kwa eya hu mu jumadie no nipa da sani edidi ni nyansa ho edia dia apete ensuo woni mu nsuo
yo mame ya dawase babu sa nokure nokure ebeda ne ho di abre bia nokure ntimi nyira da na mene mame ya adwen mene evangelist ya adwen Ese Yesu moja yenton Unya ayrohu samne sa obi akwa Assemblies of God emfie bebrebe a wonim sa Yesu ewu efri emfie mpimienu achi obi akọ Methodist obi akọ Baptist obi akọ ensori a enkyerekyere wo mu bi ensoso enne wo yi na adwe firi so ade ni gidie akohye ensu a yede dragum na dane yesu moja a wono sokra e campaign mani nuanom so monkoto binom wo pese okọ abrochira num yesu moja wo yare na pese o hoto waye num yesu moja anuanom yesu moja se ye komu pa e ahote e te ye ho fri bone ho obi kra de se a yesu moja kopetipit na dwuma so obi de yesu moja yi kabo nsam anim wonnim nyame asem ana maame no ka no eye gidie asem yesu moja ohwiegu o kabara asem biam so sa wugidi sa eda so tumi na wo mu da so ye adwuma a ebe ye adwuma ma ne mom nyese obi ekoton bibia wose eye yesu moja na wo so akoto sa ensuo na obi ehyira so na wa hyira nsuo no so na wo so so wa gye nsuo no na wo de kwaye adwuma eba sa woni gidie because gidie enya de ye de ne hunu ene ye gidie ne ma gye a ye hunu ye na ye de ye ho to so no ena eye gidie enti anopai awia yi ma sa ma me so me ne wo kanyina ne se o gidi ni susu ma enkrofo mfa wo ma dwene emitiu na jai sa wa sorry ye yenkyerekyere kama kosiada na nso so no wudi meka akotra ba bi ye nyenkyerekyere na osofo no akasa ɔno nko ara na wutie no enti wayi nyankopɔn asɛm nkyɛn wayi yesu kristo asɛm nkyɛn ɛna ɔsɔfo no na wugye ne die enti wakɔhɛ nase awurade ehu mɔbɔ awurade mfa abɔ ne nkyɛw sɛ wɔnyɛ awura no mmienu because bible said nipa baako ntumi nsoma awura no mmienu aduru mmerɛ bi a wokɔ asɔre wɔ ha aduru mmerɛ bi sɛ ɔno ɔbɛsrɛ kɔ ha menka sɛ wokɔ asɔre wɔ ha anka yɛ bɔne nanso so ɛnka wo nua kristoni bi sɛ memeyɛ baptist sɔfo yi na me sɔfo panyini apɔso dr samson gye kwaten ɛyɛ asɔre na mebɛsra no dako bi no ɛnyɛ bɔne na mmom sɛ wohunu sɛ obi ɛrekɔ asɔre bi na wɔkɔbɔ mpayɛ na wɔkɔgye yesu mogya ɔkɔgye ɛno nkye wɔyer na wɔda bɛha ne dɛm ɛsɛ ne dɛm nanso duru da foforɔ a na wɔkɔ ne methodist na wɔkɔ ne baptist na wɔkɔ ne assemblies of god na wɔkɔ ne pentecost anuanom woyɛ saa a woredaadaa wo ho bible sɛ menka nkyerɛ wo sɛ onyankopɔn yɛnsi ne atwetwe na yesu mogya nso so no ɛnyɛ physical blood a yɛde ani hu ɛyɛ spiritual awurade ɛbɛwu ahwie ne mogya no na meka se so bio sɛ ne mogya no mpo bible sɛ wɔde pea woɔ ne mfe no mogya baeɛ a afei na ato nsuo nsuo so ne baeɛ mogya a ɛbɛtumi ayɛ mno mmie no ho adwuma no awurade yesu aprovade awie nipa biara ntumi mprovade yesu mogya enti mfa ho nto so tena awurade no ase kɔ asɔre ankyerɛkyerɛ wɔ mu kɔsua nyankopɔn asɛm wowɔ nimdeɛ a ɛde kenkan a mesrɛ wo kenkan bible no na wososo hom kronkron mmoa wo na te aseɛ na som nyame wɔ nokora mu na ɛnom wobɔ mpaeɛ a awurade bɛtie wo sufrɛ na woahyɛ wɔ animonyam awurade nhyira wo sɛ woatie meedɔn yi mu so na sɛdɛ medi kakaeɛ no nana yɛ wo ne kyinkyim afidie no maa me me a meso medi adesua anim ɛyɛ reverend daniel asareɛsiama megyina mu ma apostle dr samson gye kwaten awurade nhyira wo na yɛbɛsan ba mo nkyɛn bio mu ɛberɛ foforɔ mu meda mo ase